Molweni, into esizawuyenza kule video yi-test ekhawulezileyo ukubona ukuba la manani mathathu a-random ayakwazi ukwahluleka na ngamanani la aphezulu. Andizokujonga kakhulu kwi-y ye-divisibility, siza kuyenza kwezinye ii-videos kodwa kubonisa nje ukuthi uvavanya njani ukuba ubone ukuba la manani ayakwazi na ukwahluleka ngo-2, ngo-5 nango-10. Masiqalise ke ngokujonga la manani uba uyakwazi ukwahluleka nangothu. Kufuneka uvele ujonge inani lakho lisekugqibeleni ukuba ngaba liyakwazi na ukwahluleka ngothu. Apha ke u-8 uyakwazi ukwahluleka ngothu, izokwazi ke ngokukwahluleka ngothu. U-0 naye uyakwazi ukwahluleka ngothu, naye uzawukwazi ukwahluleka ngothu. Enye indlela yokuyijonga ke malunga ne-even number uba u-8 yi-even number, futhi ke no-0 naye azokwazi ukwahluleka ngothu. Sidlule ngosiye kweli, awunanani eliza kohluleka ngothu kuno-5 ekugqibeleni. Loo nto ithetha uba akazukwazi ukwahluleka ngothu. Make senze ke ngoku ngo-3. Apha ke ukufumanisa ukuba uyakwazi ukwahluleka ngo-3, vele nje uwadibanise onke amanani wakho ufumanise ukuba ngaba impendulo yakho oyifumanayo iyakwazi ukwahluleka ngo-3. Masenze loo nto ke. Sesithi 2 plus 7 plus 9, okay, sithi plus 5 plus 9 plus 5 plus 8 plus 8. Sithi 2 dibanisa 7 ngu-9, dibanisa 9 ngu-18, udibanisa omnye u-9 ngu-27, sidibanise no-5 ngu-32, sidibanise ke ngoku no-8 sibe no-40. Sithi dibanisa 8 siphinde sifumane u-48. U-48 ke uyakwazi ukwahluleka ngo-3. Ukuba ngaba ke awuqinisekanga, ungavele udibanise la manani wafumene kwimpendulo yakho, uthi 4 dibanisa 8 ikunika u-12. U-12 ke ngaphandle kwamathandabuzo uyakwazi ukwahluleka ngo-3. Naphinde ke if awohlulekanga waphinde udibanise uthi 1 dibanisa 2 ngo-3. So ke loo nto iyakwazi ukwahluleka ngo-3. Sidlule ke ngoku sidibanise u-5 6 20. Sithi 5 dibanisa 6 ngu-11. Sithi 11 plus 7 ngu-18. Sithi 18 dibanisa 0 ngu-18. If ufuna udibanisa u-1 uzofumana u-9. La manani adibaniseka ayofika ku-9, ayofika ku-18. Loo nto ithetha uba ke ngoku uyakwazi ukwahluleka ngo-3, ngoba xa udibanisa u-1 no-8 ufumana u-9. Eyona nto ibalulekile uba ke ngoku impendulo yakho yahluleka ngo-3. Nalo ke eli nani liyakwazi ukwahluleka ngo-3. Sigqibeleni ke ngoku sijonge ezi 1 0 0 7 5 7 6 5. Sithi 1 plus 7 ngu-8 plus 8 ngu-19. So sifumana u-19 ke ngoku. U-19 akakwazi ukwahluleka ngo-3. Asizumbhala ke ngoku-3 ngoba asikwazi ukwahluleka ngaye. Make sizame ke ngoku-4. Xa ucinga ngo-4 ke funeka ujonge la manani mabini asekugqibeleni. La manani mabini ayakwazi na ukwahluleka, ingaba la manani mabini asekugqibeleni ayakwazi ukwahluleka ngo-4. Xa ujonga ke kule ndiyikhombileyo uza kubona uba ayizukwazi ukwahluleka ngo-4 ngoba yo-even number. Masicinge ngoku ngo-88. Ingaba u-88 uyakwazi ukwahluleka ngo-4? Xa sowujonge ngu-4 times 22, loo nto ithetha uba uyakwazi ukwahluleka ngo-4. Sijonge ngoku u-4 uya ku-60 kayi-15. Ukuze uye ku-70 kufuneka udibanise u-10. Loo nto yenza ukuthi ke ngoku akakwazi ukwahluleka ke ngoku. Ungazama ke ngoku uyibala ngokwakho uthi u-4 uyangaphi ku-70 kayo. ufumane u-4 uthi uthabathe ufumane u-7 siphinda phinde uphinde uthabathe sihleke notho ke ngoku oyo remainder asikwazi ke ngoku ukuthi uyaya ku-70 masidlule ke ngoku siye ku-5 mhlawumbi sowuqhelene nale nto ukuba ngaba inani lakho elisekugqibeleni lingu-0 uyakwazi ukwahluleka ngo-5 kodwa le ayikwazi ukwahluleka ngo-5 u-70 yena uyakwazi eli lo inani ndilikhombileyo liyakwazi ukwahluleka ngo-5 naphayana kweli uno-5 ekugqibeleni sinayo ke ngoku into ekwazi ukwahluleka kweli nani lethu lisekugqibeleni ngoku ke ngosidlule siye ku-6 indlela ke elula yokwahlula ngo-6 kufuneka ukwazi ukwahluleka ngo-2 naye u-3 ukwazele ukwazi ukwahluleka ngo-6 ngoba ke i-prime factorization ka-6 ngu-2 uphindaphinde ngo-3 apha ke siyakwazi ukwahluleka ngo-2 no-3 ithetha loo nto ukuba sizawukwazi ukwahluleka ngo-6 ngo-6 sizawukwazi ukwahluleka nakweli ke inani sinayo u-2 no-3 loo nto ithetha uba siyakwazi ukwahluleka ngo-6 ukuba ngaba u-no-2 okanye u-3 awunalo omabini lamanani loo nto ithetha uba awuzukwazi ukwahluleka ke ngoku apha kweli segqibeleni asinalo nelinye asinaye no-2 asinaye no-3 ithetha uba loo nto asikwazi ukwahluleka ngo-3 sidlule ke ngoku senze i-test ka-9 iyafana ke i-test ka-9 neka-3 udibanisa onke amanani ize impendulo yakho oyifumanayo ichaze uba uyakwazi ukohluleka ngo-9 bese siwadibanisile ke amanani safumana u-48 kweloqala u-48 angakwazi ukwahluleka ngo-9 ukuba ngaba uqinisekanga ke udibanise la manani ufumane u-12 u-12 ke akakwazi tu ukwahluleka ngo-9 so eli nani alikwazi ukwahluleka u-5 6 7 ke yakhe siwadibanisile safumana u-18 ekwaziyo ke ukwahluleka ngo-9 eyi ndiyaphelelwa zii-colors eli ke liyakwazi ukwahluleka ngo-9 ngoba sidibanisile yasinika u-18 u-1007 16 akakwazi ukwahluleka yena eli nani lisekugqibeleni akakwazi ukwahluleka ngo-3 xa sowuyidibanisile ke ufumana u-19 and ke ngoku akakwazi ukwahluleka ngo-9 ekugqibeleni ke ngoku sijonge u-10 eyona ilula ke kuwo wonke la manani uvele ujonge ukuba ngaba unayo u-0 kwindawo yakho yokugqibela apha ke kule asinayo u-0 apha ku-5 6 7 sinayo u-0 loo nto ithetha uba siyakwazi ukwahluleka ngo-10 and ke ngoku apha kweli lokugqibela liblue inani asinayo u-0 loo nto ithetha uba asizukwazi ukwahluleka ngo-10 enye ke indlela yokujonga kuba ucinga uba uyakwazi ukwahluleka ngo-2 nango-5 loo nto ithetha uba uzawukwazi ukwahluleka ngo-10 uyakwazi ke ngokwahluleka ngo-5 kodwa u-2 awunaye loo nto ithetha uba asizukwazi ke ukwahluleka enkosi.